Ngisazocela yimlo ngisazofeza ifiso salotoke zisho kwebonga ipheke phato phela ke nje yimlo ngisazobhala ngegama umzimba misho nezakha mempridge pazenhlahla mangifinga le misho ngidlala ngegama legeba njalo mangiringa bese ihlazo lombhalo.
Okay, Buzz, okay, I can.